Abarundi isinzi bariko bafatwa bashoye ikawa mu gihugu cy'u Rwanda. N'uyu munsi nje kugira ngo ndababwire tuvugane gatoya ku bafashwe uyu munsi bashoye ikawa zingana n'itoni mu gihugu cy'u Rwanda. Bino bikunda kuba mu ntara za Ngozi, intara za Kayanza na Kirundo. Uyu munsi rero turanyarukira mu ntara ya Ngozi, muri komine Busiga, ku mutumba wa Kididiri no mutumba wa Kamigara. Hano rero icyo ngomba guhera ko singomba guhera kuri hano ikaba zafatiwe, ngomba kubanza tuganire turabe ni kubera iki mwiyi minsi, kuko nibiri kubiraba aho nyine gusa bariko bafatwa bashora ikawa mu gihugu cy'u Rwanda. Boba bakunda u Rwanda gusumba Burundi, bakurikirana yiki? Ni ku kibazo janayo, ni kuki leta y'u Burundi tiyumvira ngo ikemure ikibazo gituma bazijana mu Rwanda? Izi mali z'u Burundi zija mu Rwanda ntizijeyo. Hano ndababwiye ni ku mpaka w'u Rwanda, muri komine Busiga, ni hafi ni muri Butare, harabana n'ubutare bw'u Rwanda. Donc abaziko abafatirwa ngaho bazijanye aho bita Inyaruteja, ndahazi. None ni kubera iki bazijana nayo? Reka manze ndabereka impamvu. Ikiro cikawa kigura mu Burundi 380,000, ni za kawa z'amaganda zimwe zihishiye batarazisya, zimwe bashobora ku matonorero ama ezine kuma sojestar mu Rwanda. Kino kiro nyene ndiko ndakubwira kigura 700,000 y'amanyarwanda, no kuvuga ngo iyo tuye ku mutwe bashaguha 700,000 y'amanyarwanda uyavunjishije arenga kugwiza gatatu amarundi. Nari namye mvuga ngo bibango ari fwaturuwa, ariko hari umubwiye ati aba bafwakatire ahubwo. Sinasomanya kubira abaneza ngo turabye ibiciro ntahava, ariko banze umenye ko ibiciro bya banki kumbure nje twabona ngaha online usanga ari ibiciro bya banki, ntivyo ari ibiciro byo mu mafaranga y'amarundi yo kuri marché noir. Mu Rwanda aya 700,000, mu Burundi 380,000. Ugwije none aya 700,000 umva marundi utora ngahe uko biri kose? No kuvuga amanyarwanda 700,000 tugiye mu marundi byibuze ari mu 1,558. Aha twovuga ko ari muri bya biciro bya banki, kandi twibukanye yuko ibiciro bya banki mu Burundi biri hasi cyane, ku buryo utanze $100 bagomba 380,000 ingahe, kandi muzi ko kuri marché noir rivunjwa 550,000 by'amarundi $100. Reka rero turabe, ntiturabe ibyuko irinyarwanda ryo bari ri ku ukutu kuri ibiciro tubona biri ngaha, ntiturabe kuri ibiciro mu byukuri, kuko bino biciro bino ntibivara. Oya, kuko aha ni kuri marché noir, muravyumva ko urose amafaranga y'amanyarwanda ashobora kuyavunja kuri marché noir, wumve ko yikuvye gatatu, kuko mu Burundi bagura 1,380,000 niyo woba kuri ku giciro cha banki cyo nyene kivu, murabona ko gisumba kure amarundi. Nimba muri ko murankurikira murabona ngaha hano 700,000 y'amanyarwanda, amarundi akaba ari aya mubona 1,550,000 n'ibice byinshi hirya ngo aya nizere ko muriko murankurikira bantu banje. Icyo bigombye kuvuga ni giki byarataye agaciro cyane, aha n'ibiciro bya banki amarundi yonyine aho ufashe ya seti sa y'amanyarwanda ukashyira mu ugize seti sa y'amarundi amanyarwanda nturenza 315,000. Ku bishuro bya banki berekana yuko ari kugabura kabiri, ariko mugabo yikuvye akarenga gatatu. ugiye kuri marché noir uko niko kuri mu gihe ufise 100 dollars baguhereza ibihumbi ijana vy'amanyarwanda menga ni jana ariko si menga ni jana nyene ahubwo mu miseze ntiyanakwira mu Burundi hoho baguye ibihumbi 550 nimwibaze n'amagoruhombo kuva kuri mu Rwanda baguye ibihumbi ijana sandorari mu Burundi ibihumbi 550 urumva kuri marishe ntwari na kamara maza yikuvye akarenga nubwo mvuga gatatu urumva ni kararenga nta kindi rero bantu banje biruka ko barondera mu Rwanda atari amafaranga nimba rero leta yacu we Burundi kuri Burundi dukunda nimba ushaka yuko za mari zawe zitongera kurenga umupaka nyaragasa ubanze ukemure iki kibazo urabe ngo baraguha ikawa ukabura naho zishira nta marazo nyobujane kwa mu Rwanda kuri uyu munsi rero igenekerezo rya gatandatu ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2024 niho hamenyekanye iyi nkuru yarayi ibaye ejo ingozi yabaye ingozi muri komine Busiga ku mitumba ibiri ya Kididiri na naho bita Kamigara hafashwe hafi toni yikawa yibiturumbwe yafashwe igire ishogwe mu gihugu cy'u Rwanda muri bwa buhinga bwo mu Kinyegero fraude iyo kawa yafatiwe hafi y'uruzi Kanyaru ku mupaka w'u Burundi n'igihugu cy'u Rwanda aho bita mu gacimbiri ka Kamigara ko ku mutumba wa Kididiri komine Busiga hakaba ari hari mu ijoro ryo ku munsi wa gatanu igenekerezo rya gatatu niho yafatwa rusama ibihumbi 2024 murantunga umva ko hari hijya hijya yejo abajejwe intwaro muri komine Busiga bavuga ko iyo kawa yarishowe mu gihugu kibanye cy'u Rwanda ariko abagabo bane bashoboye kumenyekana bali bikoreye iyo kawa bakaba batunzwe nayo bameze mu gihe abanyagihugu bagira babacakire abagabo babiri bikeka ko boba bakorana n'abantu bane bakaba barafashwe ariko kumva z'amatohoza abajeje intwaro muri komine Busiga basaba aba barongoye kuri kanura kugira ngo abanyuruze ubutunzi bw'igihugu mu kushora mu mahanga babucishije mu kinwabi bafatwe mbere bahanwe hanyuma bakubitwe mbere intahe mu gahanga igipolisi cyaha muri komine Busiga kikaba cyoco kibandanya kurondera aba bagabo gushikira isaha bavuga yuko batunzwe nayo bameze mu gihe bafatwa bashoye iyi kawa mu gihugu cy'u Rwanda guys reka ndabwize ukuri iki ni igikorwa cyiza cyiza cyane cyo kurondera abantu banyuruza ubutunzi bw'igihugu ariko jewe kome Daniel Mugisha reka ndabwize ati suku bo bikora kuko nubundi jewe ndiko ndabwira ibintu by'iwacu je ahantu kahantu nyene nubwo ntariyo ndahazi fraude yaho si y'umunsi niyo kuva kera abene gihugu baha nabakire abo vyakundiye barakize nabatunzi kubera yuko ni kucambo usivye zikaba bashorayo bashagushurayo n'ibindi mu Rwanda hatarogagwa hoho urumva abanyarwanda barashora mu Burundi abarundi bagashora mu Rwanda hakiri relations nziza imigenderanire between Rwanda and Burundi mugabo ubu murazi ko imigenderanire ntifashe neza ibintu rero kubera ko usanga abanyarwanda n'abarundi basumiranira bagakweranira abageni bagashingirana n'inshuti biragoye ko bubuze umurundi kuja mu Rwanda biragoye ko bubuze umunyarwanda kuza mu Burundi bogerageza ariko ntiwabuza gose kuko nta buryo na bumwe batoca mu kinyegero ngo bagende ni nayo mpamvu nibaza yuko bino bintu bitazoborohera kuko ikintu cyo nyine mbona cyo shoboka kugira ngo bazibire bino bintu n'ababikora bikubita gashi nuko bo bafyondera kandi kuko amafaranga kuye kwizikawa kuko iruhande yizikawa ndababwire kandi ibindi bishokayo hariho nko korta buja butare mu babimba hariya muri komine Busiga ubwimbwa muri Kabarore nabwo nyene burashokayo kubera iki ni fraude iyi fraude kandi genda mu kinyegero kubera amafaranga menshi narigeze kubakora ikiganiro ndababwira amafaranga baronka ku kiro cha korta ayo kigura mu Rwanda nayo kigura mu Burundi baremera bakabagarika kubera ko ni imari urinze ubundabundo kayigezayo baguhindara bakoreka nahuca ntanuko kugira ikintu bafise politike ndabivuge ukunyene munavyumve munavyemera mu Rwanda bafise politike isumbi y'u Burundi kuko ubundabundanye ikintu kakigezayo baracyakira bakakoreka nahuca ikawa korta nibindi bintu nigitoke ukijanyeyo barakoreka ticangaha pima rero umunyarwanda uzandi kintu kigeze mu Burundi imbonera kure zikubonye zisha zigucakira zigashanyike zikikwaka je bwo na bwita ubujinga hajya natwe tuba tugwiza politike kugira ngo batuzanire imari nk'igitoro bakizanye gukora iyo mazi mu gitoro magendo bakizanye mu Rwanda bagashaka ati kizane bagashaka abarundi ati kizane mukabareka bakarengana bakakishinjiza mu Burundi igitoro bakakizana ariko babonye ubukizanye bashamushakira ngo amande bakamwambura ubujuju kandi ushoboye twebwe ubijanye baravyakira mugo twebwe ubizanye hagufata reka ndabwire n'ikindi n'umurundi agiye mu Rwanda bwiwe agakora ikintu akizana mu Burundi imbonera kure ziragufata igipolisi cyo cyose kiba kirisha kibere hariya ruguru hariya ku misozi ku masantre atari nk'uciye ku iduwane ngo bamufate waciye mu mazi kuko haba hari ibyambu byoroshye gucamo n'amaguru ntabwo gufata usibye nyine bagenzi bawe bimbonera kure rwagwaruka harya ba bagabo bamwe bijuju je ndabita bijuju bakaba dutwara ikawa mu Rwanda reka ndabivuge gucya bari kwa dutwara ikawa namwe reka bazanira ibindi erega nubwo hari politike itameze neza nicyo buza kugisha itoko kijana nabo bakakizana hama mukankira igitoke ukagira igitoke kivuye Rwanda ashaka kirobeke nabo kwashira igitoke mukaba mukagira echange se kurungurane mugabo bimeze gucya ni mu kinyegero nyene abantu bambukira ku byambo bitazwi bagakorokera mu ruzi bagatwagwa duhombye umuntu ikaba zirambuwe kandi gucyo niho usanga bujya fraude yugerageza kuyigwanya cyane niho ikara niho ni ibintu bica bizimba kuko urumva nk'uba abajani kwa mu Rwanda baca babakeya hanyuma mu Rwanda bagaca bayigura nk'imari nyene abatimba bakaba ari babajyana ariko n'ubu dufate bisukiriye nko kuyijana mu Rwanda usanga n'amafaranga bayagabanije gushika naho abandi bavuga ati ah nikiridiri kuko tuzijana yo cyane bacha baziroha abanyarwanda zikaziguwa makeya mugabo urumva uburinzi uyijana ukayigezayo ni imari barakwakira nk'umwami kuko uyijana n'umwihebye kuko bagufashe barakwica so rero jewe nariko ndi keburira leta yacu kuko amafaranga yikaba no kuri mu Burundi dutanga n'amahera make cyane paraporo yayo mu Rwanda batanga niyo mpamvu bazijana yo dukemuye kano kabazo cyacu bigenda neza ntanibyishimye mfise mvuga uyu munsi nshimire wowe wafasha akanya kawe ukanyumviriza cyane twa Daniel Mugisha mbere ko kwishye nyine urugendo news cyane kuri ya indi chaine senere nyankamugayo imwe icyakwa makuru atandukanye n'ubu hari ko makuru ya BBC So kora sabonero kugira ngo amakuru ze urero hagatano kuri gatano. WhatsApp yanje ni imubona. Yano ina kwisubiramo ndazimara yizi. Peace and love.